kana kwance a gadanka rike hannunka ka irga subhanallahi subhanallahi subhanallah 33 alhamdulillah 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 33 allahu akbar allahu akbar allahu akbar 33 kaga wadannan 34 kai allahu akbar 34 kaga wannan kana yi kullun wallahi ka zuba ido sai dai kai ta ganin ci gaba a rayuwarka.